Mugi mai tume tusera lingari ko.
Sa?
Tusera.
Oya.
Muko bgaririmba nyene batubye ko ari ngari ica yajya.
Ah, oya.
Eh.
Sinde ko yobari ari kwe.
Muratubesha. Agusanga ari wari ko arateka ngahe no misosi. Juma jokes. Sanga ari wari ko arateka no misosi ngahe. Bisugura uko ndanye no mutipe na mara fise mugaho urafise inoti kavuga ati egujya mu tipe ndamuhi inoti avu azi kuvuga ko ari wazi tanze oro ni Rebecca zitanze.
Bizovana na kani tudzi. Nituzi.
Ubisi noti wo bikora nti horaba ngo nta nota afite ijya mu type uvuga ati reka ndazimukopeshe gato.
Ego.
Okay. Mwazumvise ibyo yavuze arabashigikira abashigamana.
Isaac TV. Ho.
Yes, ini Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose. My name is Star Boy behind the camera. Ni Juma Jux murazi ko twamatubazana amakuru ameze neza cyane gose. Iki ni cya kiganiro home. Muga by the way twarahinde strategy bo tubasanga muhira tubabuzima babayemwe kuno babameze. Bishi baratubaza ubuzima bw'aba star. Ukuno babumeze. No muri nimbyikazi no vuga yuko abikora neza muri industry ya music hano mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kumumenya no vuga yuko hano ni wabo. Ni na hantu asanzwe atuye byabaye ngombwa yuko tumusanga muhira. Na star boy murazi ndi kuri tele. Ndakora cyane ko bishoboye kose. Rero amaso kuri jewe amasanamu kuri Juma Jux maza kuduha amasanamu ameze neza cyane gose. Iyi ni Isaac TV. We are on time. Turi ku mwanya. Dusigaza gukora ibintu biri ku mwanya. Rero na nyene kuri sisi. Batugiye ko ari kuri sisi. Sisi ni nyene. Na nyene. Patron ni bien. Aha ni kuri sisi. Umeze neza?
Nza.
Umwigeme twa metu seralinga. Aririmba nyene.
Oya.
Sawa. Reka batugiye ko ari ngaha mbuga wewe ndumva usanga atawuzi. Ariko uko biri kose tegezwa kumurondera. Mbuga twinjye nta nakimwe. Kugira tubahe ibintu bimeze neza amasanamu ibintu biri kumwanya. Yes. Reka rero tugerageze kugira nti tugerageze kujya kumurondera kugira dushobore kuyagana we rimwe kabiri gatatu. Ni umwigeme abikora neza muri industry ya music. Nubona kino kiganiro ubwa mbere nimba uri umukunzi wa Isaac TV gira like na share na comment bibaye ngombwa byo byiza. Nica kiganiro home ni Mr. Home. Juma Jux. Ndabona rero ni gikoni mugabo murazi ko ndi Mr. Home negeza kujya no mu gikoni kugira ndabe ibintu kuno bimeze. Patro vipi? Mwezi fresh.
Nashukuru Mwenyezi Mungu.
Nashukuru Mwenyezi Mungu. Bizwa gute papa? Bizwa gute?
Eria.
Kwa teki sosi. Je wanyita Mr. Home. Kenshi mba ni mjikoni. No. Ni mwema kazi ugea ndaka koti.
Kazi mani wakara vute kweri. Ego.
Mwiki maito metusera lingari.
Sa?
Metusera.
Oya.
Muko gari li mba njene. Batuge kwa lingari cha ya ya.
Ah, oya. Sinde ko yobari ari kwe.
Muratubesha. Agusanga ari wari ko arateka ngahe no misosi. Juma Jux. Sanga ari wari ko arateka no misosi nga. Reka tumurondere hari ya umutubarize gato ipore pore ati tushaka metusera bya mungiye maririmbo zo bukozi.
Sawa.
Poa poa papa. Yesi batu ari ngaha ari bari ko baramunyegeza kandi twumvise yuko ari ngaha. Ariko uko biri kose turamuronka gya dushoboye kuyaga rimwe kabiri gatatu. Ndabona hani mu rupango. Mugari sinzi no musingi ani yakubuye. Sinzi no musire ko abuze mukubuzo nta byonzi. Oyo. Umusi ni yakubuye cyane umusi si washikiriwe guteka eh yambara nibirato bidasa ariko patro wagize neza ni hari
okay
twe turi cyarajya
nta kibazo karimo
sawa sawa yes ini Isaac TV bana yamudukurikirana murazi ko tubakunda tuba dushaka tarakugira zikende bye karimo sana mitusera bwe nshuye kuyaga rimwe kabiri gatatu kane gatanu umeze neza mabuye my chance twisubiremo gatoyi yese ka twicare gatoyi ndiko ndavuga bukebuke kwera turi mu rugo rw'abandi habonye urukana n'amabuye. Yes, kare tubashimire mwese mko muradukikana abakunzi ba Isaac TV ni wabona kino kiganiro rwa mbere zo kugira like na comment na share byo bavyiza gusumba uno numwigeme dukwiye numwe nababwira muri presentation numwigeme ariko abikora neza cyane gose byabaye ngombwa yuko ndamushikira nka star boy kugira rano nakunje gisura ndinze guca mu gikoni kugira ndaye ibintu ariko arateka mugabambwiye ko ari watari ko ateka umeze neza mama
meze neza cyane ndashimira imana eh gusa sinzi ninde yakubwiye ko ndiga
so no vuga yuko ufise management kandi rakwitaho irakurikira nivyawe imaze kumbwira rero ahuri nanje nakoresheje umwanya umwete kugira nshore kubona ahuri gashore kuyaga rimwe kabiri gatatu madame igikomere navise igikomere n'indirimbo itugikomere
igikomere umutima
eh akona ka bebe kawe bebe ni sawa
umeze
neza ishiri jagenze neza
yego
ndivore wayitoye
yego
sawa rero agize neza Yes, ni Isaac TV reka tuyage no vuga iko mukwinjira sinigeze mvuga amazina y'umuntu namaze kuvuga Rebecca umugabo bashika kumenya ni Rebecca umuki akina ama filme akini cyari gihe wasanga ibyo navuze atari byo
Jenny Rebecca Metusela sanswe ndumuririmvyi akorera muri industry ya gospel nga mu gihugu cy'u Burundi
kandi abantu barimba gospel bararonka ivyuzi cyane kurusha bajya baririmba indirimbo tuvuga zise
nafyonzi sinzi mpamvu
muririmbyi mbere yatangwe gukwiza 1 million arimba gospel
nga
u Burundi ya
mitwa
nawe tukwite
Bamwita
Metusela no vuga yuko avuze ko ari umuririmbyi kazi ariko kenshi nimba ari umuririmbyi kazi twifuza kumenya mbegano umuririmbyi kazi gute abantu nkaba barimba gospel usanga bavise ya maji apana ya yandi usanga mutaririmbira ku manote aba baririmbira kuri note reka rero tumvirize rero uko kuririmba kwiwe numve ko guhagaze ku manote cyo tumukosora gatoya usanze tukosora ndazi urabizi
nduruhe Shikuma no gusenga Nuruhe Shikuma no gusenga Nuruhe Shikuma Komesa Shishikara no gusenga Komesa Shishikara no gusenga
Komeza ushishikare no gusenga cyane aho uri hose senga kuko Imana niyo dushira imbere kugira ibikorwa byacu bibandanye bitera imbere bigenda neza umuntu akizwa umuntu ashobora gukizwa cyane umuntu ashobora gukizwa karimba gospel yarakijijwe n'umuntu ugasanga ntiyakijijwe ni numurasta yambara amahereni yambara amashini tugasanga arimba indirimbo z'Imana we muri zo categories ibiri uri he
cyenda kijijwe
oke umuntu akizwa ibyo yakoze ari giho warakoze ubusambanye ari giho warabeshe ari giho warivye ari giho wakoze nyina manyanga menshi cyane wowe kuri we wakijijwe iki
umuntu ntakizwa kubera ivye yakoze jengera ndagukosore nga
oya ugira nkosore kandi muze vyo
oya
akizwe iki
gusa
umuntu bavuga ngo umuntu yakijijwe inzoka bayo babibeshe
iyo ni cadre ni cadre iri physical oya muga twe tuvuga muri cadre iri spirituel nuko wawakiriye Yesu wawakiriye Yesu n'umukiza ubugingo bwawe aganze ubugingo bwawe
ariko twemezanye yuko urashobora kumwakira muga ntukora ibyo yifuza ega nanjye ndamaze kumwakira muga gasa
turabana babana yes
ega nanjye ndamaze kumwakira muga nkakora ibi bo ibitajanye n'ivyiwe ugasanga nakoze ibindi
ibitajanye n'ivyiwe
ngo kujaje imbere ukavuga ati bijya bintu pastor akubwira ati subiramwo ndamwakiriye ari gihe buca ugasanga wakoze intu ze amagabe
eh ari gihe buca ugasanga wakoze icaha kuko wambaye umubiri ye ibisanzwe
icaha wakoze nkuba bavuze ati basubiza imisi inyuma kuri wewe dufate icaha wakoze bavuze basubiza imisi inyuma wacu uvuga ati uko biri kose uwo munsi nakoze ku kicaha no urengana nkasubira inyuma kugira ati ndagikoze
eh je ndibuka ari umunsi umwe nigeze kubesha muri telefone hama et après kumbe umuntu kwego turavugana yari ko arambona ya telefone yambaza uri hehe urumva ndagukeneye ndakeneye ko tuvugana
igusenga muri Sunday school
ndamubwira yuko ndi ku ishuri nava ku ishuri nsangenda mu ma repetition kumbe rero yarambona yarahagaze ku muryango mwira
yagiye kurabagire nyine akantu k'ubwenge kwa kimubwira ko atari huri kandi yamaze kubona cyane wari umwibaza ukundi kuntu utasanzwe umuntu
oya gusa sinari nkeneye yuko tubonana
ukivyumvira ko agiraze kura babona ko afise inforo ya tuje tube clear wabona ko afise inforo ya ahe akikubwira ko aje kura
ah ni kubera ko ibiganiro vyiwe bon ni byanshimisha ico gihe
nte koma tube clear nk'abantu bakijijwe twakiriye agakizwa kuko ni imbere turabivuga
byaheze no kubwira nakubwiye ko ibiganiro vyiwe donc bitashimisha
bivanye n'ivyavuga
ego
ariko mu rushengero wo kubwira uje mbega bavuga gute ivya mbega ushingi ntawe kuvyo wakoze wo bikora
inde kuvyo nakoze
urazi ikintu uvugiye ngaho imbere n'Imana izokwa mu kuri izo activities izoba naka video izokabona
oya vyahitse ivyo dukuri umbabarire ivyo vyahitse
okay Inovuga yuko uri kurakora neza cyane gose kandi niko kuronka ama support menshi. Uri umwe mu barimbye kazi inovuga yuko bafise abantu bari hanze benshi bamu supporting ari diaspora la ndazi ni benshi badukurikirana n'ubundi baracaza. Mbega niza ingufu ukoresha kugira urinde uronka aba diaspora bagufasha ndumva kubisa ama sponsors menshi ava hanze.
Shaje nibaza yuko ari Imana. Ya ni Imana kubera ko ubwa mbere dari ntivyari byoroshe ntivyari byoroshe naragerageje kugwana ndagwa susi nibisigura yuko ubunye nticaye naheje ntampano me ubwa mbere nkitangura byari bigoranye cyane byari bigoye je nibaza yuko barabonye effort nkoresha barabona nibikogwa so biracamo
ariko kindi kibazo cyangira iyo umuntu asohoye indirimbo kenshi iyo umuririmbyi kazi hano yatuma Burundi asohoye indirimbo cyangwa akaba akora ikintu kanaka kiri popularity kenshi ararondegwa n'abatipe bakamwandikira twagukunze dukundane ariko iyo challenge niwazi kuyagushikira ko biri kose
bon iyo challenge ira iriho irahari gusa ya gusa umuntu acame ingene yikomporta icame ingene simbi choki
yo bishisuka kubwirwa no mutipe je kumuramutsa muhira muri wewe wibaza iki hoho ni ya decision muri wewe
ngenda muramutsa
tipa kubwirwa ngo ndamutse muhira nanaki
aya
abana n'abavyi akakubwira ngo ndamutse muhira niho bari abavyi niho bari kuberi
wapi niyo ngingo nishiriye ko gusa tuko unkeneye
cyaho muri babandi bacha bavuga ati bo babishoye
oya no no ningingo gusa nishiriye ku muntu wese urazi yuko bafise ama principe agenderako
ego muzima kwa biramaze gushuka atembere mu tipe kuvuvuka tubeshe urakijijwe ukabeshe imana ite iguhanira hanyene
mu tipe ego
nakanga igari bikame tuse
bon dimwe twajanye n'abagenzi banje tuvuye ma repetition
n'abagenzi basi nk'umu best wawe
oya
okay ikibazo ngacye ndakubaza gatoya ariko ni vie privé hajya anye uburi majambo rimwe uracari bikira uracari isugi
no comment
ibisanzwe byonye nanje sindiyo
oya no comment lega tuvuge
ankwe fye bashye
tuvuge ibikoko
aranze kunyishura okay reka tumanze turamutse kwanza bajya ba boss bawe aho bari hose nibaze yuko bari ko baratubona ni ndirimbo igikomere nimba ntabeshe mbega je ndirimbo iruka gusohora wayikoreye kwa Kent P
senga si gikomere
ijya ni senga iruka gukora igikomere yasotse bien avancé mbega mbega kanoti ni kenshi kwa Kent P basaba amahera menshi bya mutipe mbega senga inspiration yavuye
inspiration
uri kurandika ugira true story cyane ni inspiration niza muri wewe ukumva nyine wo birinde mikonyo
je nandika ivyo mbamo soit ndaronga inspiration soit nandika bivanye na situation ndimo cyo gihe ni nkuko nawe umaze pete turafise ikintu wa warasenge cyane hari ikintu uri kurasengera muga utarakibona ukacuta ibyizige
uburonse imodoka nka Rebecca wacuse uririmba ati narose imodoka Rebecca ubudrazwe n'umuhungu cyo vuga ati urya mu tipe Rodrigue ya Andraze ni true story 20
nakubwiye biravana na situation kandi biravana na inspiration inspiration ukuntu uba wayironse kandi bigaca bivana na situation ihari uraza hari igihe usenga ukumva yuko message ikwiye gutangwa niyi yego
oke mu buzima bwawe ushaka ko wokwa cyangwa uko bogukwa
iki kibazo sindagitahuye neza
dote urazi dote musanga abahungu twenty twese cyagira dote mugani ni igihe ubonye ndumva ko nabakobwa bagira dote wifuza ko ari uzogira dote cyane none ari umushuga mama afite inoti arabwira umutipe ari ati akira kano kanoti uvuge ko ari wa gatanze bisigura ko ata bisigura ukundanye n'umutipe na mara afise mugabo urafite inoti kavuga ati kujya umutipe ndamuhi inoti azi kuvuga ko ari we zitanze oro ni Rebecca zitanze
bon niko bizovana na kani tuzi
ufite inoti wo bikora ntiworabira ngo nta noti afite ujya umutipe uvuga ati reka ndazimukopeshe gato
kumukopesha kumukopesha ivyo ivyo mwe muvyita kumukopesha mugabo muravugana
abari vyo wanyu
me mukavugana okay je ndafise amahera nawe mbona utafise so dukora uko eh
okay mwavyumvise ivyo yavuze arabashigikira abashigama okay nuvuga yuko ninje nga mu rupango naravyuzima ngaha ndabona ariko ateka umukozi hajuri muhiru kunda gukora iki mu buzima bwa rwa misiyo
kunda guteka shaka wabo
teka ari ari bari ko barateka bonyene beto tuzi ko ari uri kurateka nazi kunda gusanga mu gikoni
jeje
wajeje batesi kuno muzi kumana bari ko bateka imisosi cyangwa uri muri babandi bazi guteka icyayi
oya
ba Rodrigue
singunda kuvuga uraza kubabaza ndibaza yuko babasanze nga muhiru
uraza ndagutera inkuru umukobwa wese ashobora kugira ko azi guteka kumba azi guteka icyayi icyayi nanyina azi kugiteka
na fyonda
Okay, nikibazo nari kukubwira ko kubaza mumba bari kubona ndakikubajije ubu unye cyangwa abakunzi baize active bari kwadukurikirana. Mbega nk'umuntu yo kumva Rebecca. Yo mu declive gute Rebecca n'umuntu ki avuka muri famille abana bangahe agira kangahe afite imyaka ingahe ibyo byose babikeneye ku kumenyekana ari abantu baba bifuza kubimenya ndabavugiye umusangwe ingaha naje ndabaserukira.
Okay, Rebecca Rebecca Metusela, comme Mugango, on va Kijijwe, papa ou mon pasteur, oui, chez l'église Trinité Libre. Tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu Rebecca akaba yiga muri kaminuza Summit International ma Rebecca akaba ari umukobwa adakunda kuba ma groupe akunda ma groupe mu migwi kanaka
bikumira mu majambo make
ya niko nakuze
ariko kwikumira hamwe nka kujya umuntu yahoze cyane bavuga tujya umuntu afite inzigo yavuze cyane bavuga ati ujya umuntu ari yemera ubu none we ko kwikumira bazavuga bati urumurozi uri kumira abantu ugira niba
iyo feedback ni zonyene na maniteze
uwo kugira kuri umurozi kwera wikumira uvya kirago
na kibazo
uvuga ati gende umupfumu fa konde
na kibazo
aha nakwagije imyaka yawe
imyaka genda muri Wikipedia so abakeneye kumenya imyaka yanje
hari abantu
oya na background you want genda muri Google wandike Rebecca Metusela biography utwironka yose
ya hari abantu usanga batazi kujayo deja umuntu atazi kujayo rero mubi
abantu bose barazi gukoresha Google ninda tabizi
ninda navyo nzishaka kubimenyera nga
urabizi
umva kuna dukwefye bakubwo ni bakunda kuvuga imyaka wa
urabizi genda mu birondere bakunzi bose mudukurikirana ugende mu birondere kuri Google Rebecca Metusela biography bacha bakwereka
Oke ngenda kwazi bibazo uraza kumbwira uraza kwishura kimwe wi uno cyanye uri meyere entre kubanza kukubwira kandi bisaba yuko uba clear ukavuga umuntu umwe apana ngo bose gasore wetu gasore na wetu wetu ramunza za kina comedy na gasore ramunza gasore na wetu who is the best
yeah. Oh my god kimbona bose bakora neza
oya tovuze tube clear tuvuga umuntu umwe bose barakora neza mu gahari hu barusha ubundi
sha cyukibazo kiragoye vraiment
okay big zowe pese mushinge
bajya
si kwena ngiye muri gospel yanse kuvuga umuntu umwe waye
ni bose Prince Mshind adi best kukinu kanaka, Big Zo adi best kukinu.
Okay, tugire Big Zo adi best kulichahe. Prince Mshind adi best.
Prince Mshind adi best kukukukumukwandika. Kurumva. Na Big Zo adi best. Kurumva dakunda the way yandika atanga message yo migani. So, sinzi ngeno mvuga, nimbari mukwandika wose, but difference ni about kwandika umwe arandika umwe prince mushitura mutahura hama big zoe nawe ni mu migani kugira ngo utahure ukene gukoresha knowledge iri hejuru cyane
uwo gukora muri music yihani wacu mu Burundi akakubwira ati cagura gukora mu kindi gihugu music yawe ya gospel muri ico gihe Rebecca yotora igihugu cyawe
nukuri notora Australie.
Why Australie?
Australie ni bihugu bibiri. Australie cyane muri America tukur.
Ngone kayimwe mabwira akunda ba diaspora we gatabuze muri Africa. Mu Buganda ntari habaririmbye ba gospel babizi.
Yee barahari.
Ngaba cishimye gutora hari ya diaspora la.
Nashimye hadiya kubera ko hadiya si bon novuga yuko noba nisanze muri monde yanje umuntu monde yanje nama ndiko ndareva muziki urateye imbere sana hari sana muri kote gospel cyane gose
gospel uyikora kugira uhimbaze imana cyangwa uyikora nk'akazi
gospel ndayikora kugira ngo mbaze imana kandi nakazi
wo guhinota ntuya nkuvuga ati ndayikubita nongere ndabikore nk'akazi nongere mpimbaza imana ariko mu gihe wakoze ikintu ugishakira inoti ukose guhimbaza imana
inde
ukose guhimbaza imana utumuvuga ati numwe ndonke inoti kugira nkore music hama ndayishire kuri ku ma platform shire kuri channel yanje ibintu nyivyo ikorera imana nayo baguha nimba baguha iconcert abwo baguha cyo yatangira kigira 10 aho nundo cyo cyanemera kuri kurakorera imana
kigira 10 twama tugitanga ni must
ajya umaze gutanga amahera menshi angahira 10
oya pas de commentaire
okay Rebecca ugenda kuri channel yiwe ya YouTube amazina ni gute urakoresha ama platform asanzwe ari ha kugira nyene
ama platform yose YouTube ni Rebecca Metuseda, hose ni Rebecca Metuseda. Kuri Spotify, Deezer, vyose
vyose. Mahera uri injiza kuri platform neza.
Nzobimenye.
Nchoreye basha. Yesi novuga yuko reka ndagushime twagusanze muhira ari kuko bikose nica kiganiro home. Ubye ndasubira ngenzi uri hariya ndaye kwa kubuye. Ikana gishimire ndaziye rakantu no muvuga yuko ntubana kubagije ariko kwandi bari ko baradukurikirana babifuza yuko bamenya cyane yo bawifuza ko bamenya atapari wawe gashora kugufasha ndetse mu kazi kiwe ka misi yose ugakora nko guhimbaza imana kandi ushaka na kanoti urya imigere ibiri bavuga gute andika muri commentaire okay agajambo kanyu
ibyo ni bo bivuze so nuko ndabamagarira gusa ku supportinga cyane ibikorwa byanje no gushigikira no gupushinga no wose dushoboye kubera ko ni wamfasha uzobura kurafasha wa mwana wanyu uzobura kuramenyekanisha igihugu cyacu hanze maybe urashobora kuba uri hanze y'igihugu so ntubure gusupporting igikorwa cyacu hama ikindi naco nanifuza yuko bamenya nuko tuticaye turacakora hama Rebecca kora entertainment si management cyo kintu kiguma gisuramo cyane
Rebecca
kora entertainment si management
kubana batabitahura babitahure gute
okay kora entertainment ni company Rebecca ya gids nabayisinye muri contrat kugira ngo bakwiragize ibikorwa byanje umugabo ndafise management ku ruhande ndafise staff abantu dukorana so mubitahure neza kuri ico kinangira yuko nari ngomba yuko kira Claire kuba kugira clearance
okay ndagushimire rero uko biri kose no bwo ariko tukoze ikiganiro kimeze neza ine is active gira subscribe na like na comment no kuri channel no mwigeme Rebecca Metusera kugira mubandanye kumusupportinga bigeme biwacu nimba ufise amamega ntuje kubari n'ibyo bose babarundi ubahe abonema cyangwa ngire subscribe uri umwana mubi cyane na terambere wifuza ni mutamukunda Rebecca cyo kuri channel yuzura ibikorwa byiyo kugira cyore kwinjiza aka note mugurumva ni wa mudraga zosha sore indirimbo ya true story kamutongoza muri commentaire cyangwa kugira hano cha sore indirimbo ya true story ano vuga ko vyagenze kose toyaze bien vyari byoshye no musina azintuje mugana gerageje agerageje gucanga nabwo nyimeshe nasize ndi bas Kundi la bichanga, baadhi ni vya mani ba kuwe washa. Chuma, ndarawa. Yee baba, yara ni barari jana. Banga kutanga ya demiri sengsa yara. Yomula sikunda bakunda chana ni star boy kumi kwa Isaac TV ni chakwa kutoa yagana mwe. Ndaba kunda sana ndaba fana chana na like. Like ndazishaka na comment nyinshi chane gosi no mwige metumufashe chane. Mula sikunda bakunda. Fasha wala fashijwe. Uko nakwitiringa kubera twafashije behind camera ni Juma Jux yamabaza n'amasana mameze neza cyane nkaza ntagasi abantu bakaza baransanga inbox banyandikira ubana nguri mwiza kandi ntari mwiza n'ubwiza bw'Imana gusa n'ubuntu bw'Imana iyo tuko turayaga n'abantu baririmba indirimbo z'Imana dusanga nakwe twakijijwe bye
Isaac TV